Ngiyanibingelela futhi bahlali. Ngiyacabanga ukuthi vele ni right ni sabo phashasha niyaphila. Ukelly ke uthi uzoqinisa ezokuphepha njengoba ezoba neconcert ezoba seval ngoSeptember. So ubonile ukuthi kungcono aqinise ezokuphepha ngoba uyayibona ukuthi impilo yakhe ayiphephile neze. Awukuze nendlebe ke nginabe kabazi ukuthi uyibona njani le ndaba. Hayi ke wemhlali uKelly uyasho ukuthi uzimisela ukuthi aqinise zokuphepha ngoba kumayelana nendaba yakhe yokudlula kukaSenzo uyabona ukuthi impilo yakhe ayiphephile neze. So lokuvele kwabakhona nale nkulumo kodwa uyabona ukuthi kunokuba kuyahlikela kuyanyukela. So kunibone kungcono ukuthi aqinise ezokuphepha njengoba ezoba nane concert ezoba ngoSeptember eVan. Kuzomela impela ezokuphepha zibe zikhona ezingaphezulu kwenani ngoba impilo yakhe ayiphephanga neze ngendlela ekwenzeka ngakhona nangezintsolo zokuthi nguye owadlulisa uSenzo emhlabeni. Nokuthi abantu abaningi vele abahlalisekile since uKelly engabuzwa lutho engavele ekhoti ngendaba yaSenzo Meyiwa. Ezibekela ke ukuthi useke wathola nokusatshiswa ezozophefoma eDurban. Uyasho ke namanje futhi usasho usaphinda ukuthi yena akazilutho ngokudlula kukaSenzo Meyiwa. Kodwa manje ulekethola imiqhafazo emsabisayo ngokuthi naye uzodlula uzokwenzelwa itulo naye lokuthi abulawe. Yo. Kodwa ke kuyavela ukuthi uSethe wazitholela i-team yalaba phela bokugada abazomgada ama-bodyguard ekuthiwa uzobe enawo lapho ehamba khona azobe emgadile. Ngokwe-manager yakhe ke ikhulumile ukuthi uKelly Khumalo udeserve ukuthi awathole laba phela bokumvikela since ewumuntu womphakathi umsebenzi wakhe esebenza kumphakathi. So uyalidinga lolo vikelo. Abalandeli bakhe ke bayasho ukuthi they can't wait for uSeptember for le concert azobe enayo ngoba basathanda ukuthi bambone esestage. Hey, hayi ke injalo nje bahlali. Uyadingeka uKelly Khumalo ukuthi abe sestage and uyabona nje ukuthi abantu bamlangazelele nkosi yami. Nama fans wakhe keke ayasho bandla ukuthi bamlangazelele bamlindele, they can't wait for usuku lolu ayobayo performa ngalo ngoba bazobe benaye bazomseka kukona konke. So ke injalo nje bahlali uKelly use extende ilento uyizivikela phela ama bodyguard ukuthi abe nama bodyguard amaningi since nina mzansi nimubheke ngamehlo abovu. So ke utheke usengcono a extende ama bodyguard ukuze naye avikeleke. Yake bahlala ke ngiqhamuke nami lana. Ngiyanithanda, niqhubeke nje ni subscribe ni like ni follow ni share ni bese ni click ne ring bell. Ngizoleke ngidrophela nje ama video noma umkhuhlane ke usungcono kodwa abahlali hayi nginani ngiyanithanda ulele.